Aye, namamkela ka channel nzali bi if unga subscribe and kombe leswaku subscriber leswaku hi ta kota ku ya mahlweni ku tisela mongo lama nga rhangeka Gaza hi la mongo lama nga rhangeka Gaza ma vona a yi hlwela hlweli ya ri just now so yo ku tisela wo ka nkarhi wa sweswi ya ku just now ta vula karhi hi vulavula hi Solo Makamu la ti kombaka la ku humesa album ya yehe So my campaign 16 rirhandzu ra ti-movie and mi ta tsundzuka tiwodlina so my kam leswo a ku page man man hi lero ku ta va ku ri page ya yo hetelela leyi so my kamu no ka ni nga tivi hala ka HIV ma cancer a na ha ri sure but ni tsundzuka veti ku ta va ku ri page yo hetelela before hi nghena ka tracklist music lowu ta va karhi wu kumeka ka Spotify Apple Music, there zambile shikala vanga minga streaming ke very matsonga. Nelika YouTube Music, iTunes, le yani shiti kwebe kele le ya play music cause ani tsama ni hlangana yo. Maybe aya exist mara. E me ndi wa kafa and so le bona. Okay. So ma kampi 16 ranzo ra ti movie. Hey, number title number 1 Katla. Katla, obvious Katla. Katla epic. They have a very photo. Plus, must have drank their white tank 8 minutes. Logo ganga ying silly careful. Kunagungas to see. So going sala 2 minutes each inch. At that language to suck a story show or a question or tiva sol macam. A mononuming selection and a Katla and a shock with tracking 1 year. Kula like shoot that peak. Mara loko yi karhi yo sungula cause masta ku genius yi ta va yi karhi jikajika like mara yi ta dlina yi nghene mhakeni okay number 2 rhandzu ra ti-movie leyi ku ya hi mele a ni se ti yi twa na clip mara ku tikomba ku ri track leyi nga ta va yi karhi yi vulavula maybe swa ti-romantic swa ti-movie swa ti-romantic so like kumbexana a vulavula hi ku vavasati va nga va laha ngopfu ku ti-move ti ti va ri mini se ni tolovele xivhenda mi nga hlamali ni tshama venda by the way rirhandzu ra ti-movie leswaku vavasati va la swa le ti-movie-ni so okay number 3 ma-1000 obvious ma-1000 i mali a ku na ndlela yin'wana okay number 4 manyangatsi leyi beef leyi or if I beef o themenderiwa nda tsundzuka manyangatsi i analyst yin'wana ya ku bora swinene so ni shock volongo bifa okay number 5 gondzo ra vutomi obviously swa vutomi leswi he colleagues he number 6 va ka Munghana Lonene obvious colleagues i obviously ya va yi karhi vulavula hi vangondwani va tsundzuka ku hlevuni Solo Makamu obvious ya vulavula hi swo vutomi byo bya hasla okay leyi a ni sho ngopfu mara ey xilondza xa rifu obviously leyi maybe yi dedicated to majagangeni as vaisini nzukano i ku rhuketela tindleve to fa xivutseka problem ti ti kevio nyaka okay le kevio nyaka pfala obvious i track leyi nga ta va karhi bifa xiluva leyi okay mo ya ka composed and produced by Solo Makamu as mixed vocal lava tirha va ri wexe lava a va tirhi na mani na mani recorded and tokoto studio studio xa voho master and mixed by G1 ma nga boyise ku ri munhu wun'wana Solo Makamu as mi swi tivaka ku i HIV Makhensa Solo Makamu G1 munhu wun'we so programming Sean i n'wana voho movies xitlange part executive producer TC Khosa featuring Majojo ku ma swi vona ku Majojo wa ri koho vanhu lava va ku yi Majojo unless if album leyi recordiwe before that issue ya majojo ya ku yiva so mara swi komba va n'wi rivalerini, va nga ri na mhaka na yena. Marketed mafenya production special thanks TC Cause. TC Cause man, nga va ku ri Cynthia and sure Simon McMahon, Carl McMahon and after manager wa ku mincha surprise vanga manager xilondza mali hinkwenu ya va tiva. Artworks Kiza graphics kelo swa mitiso leswa ka sukura namuntlha a ku na to tala ahi xiandla henhleni ka xiandla hi ta hlangana ka episode leyi landzelaka. Mi subscriber, mi streamer, mi commenter, if contact ta hina mi tsakisa, if mi lava yi lunghisa swin'wana mi nga vula ahi.